zonke laka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo Ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lwenhleli naye uPromi Shamase owesilisa oziposte ezinkundleni zokuxhumana ebuza ke abantu ukuthi engamenzi njani lona wesifazane omenze kanjena waba kulesi simo. Kanti-ke lo wesilisa ubeshile ebusweni ebukeka engazuthi bamthele ngamanzi abilayo ezebe namapapamusa. Ekubuzeni kwakhe abanye bebephendula bebuza bethi engabe umenzeni bengeke evele kushise abanye besho khona kuthi nawe mphinisele umshikise njengoba kushisile lo wesilisa akacucuzanga neze kuvele wenza kanjalo wathatha ke naye amanzi abilayo wamshisa lo wesifazane naye lo wesifazane njengamanje uyatrenda ezinkundleni zokuxhumana ushile ebusweni njengaye lona wesilisa Uyasibonela ke nawe mbukeli ama-comment abantu lapho bephawula khona ngalo lolu daba zingakho ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo